umviriza kare ku mutima ndakabwiwe akare ku mutima ni kiganiro cha radio igicaniro mu kare ku mutima barundi baraserwa kababakiye baraterera bakaganira bahana ijambo mu ntumbero yuko burundi bwo kogorora bugasubira kwijambo mu makungu amahoro n'amahonda agasasagara mu burundi bwa nyaburunga
turabaramukije bakunzi namwe banywanye ba radio igicaniro tunabifuriza ikaze mu kiganiro cacu ari naco canyu akari ku mutima cyo kuri igenekerezo rya kabiri munyonyo umwaka w'2020 umunsi rero abatumire bakaba bagiye gucijya nino ku ngingo zimaze iminsi zifatwa na leta mvyeyi ya Varisito Ndayishimiye radio igicanyo rero ikaba yashimye kugaruka ku ngingo za vuba ziheruka gufatwa niyo leta nyene duhereye ku rubanza ruheruka gucirirwa abagiriwe n'icacu ugandagura president Melchior Ndadaye inyuma yaho hagakurikira ingingo ibuza ababuriye ababo mu bwicanyi bwakorewe abanyeshure mu Kibimba kuja kunamira abo banyeshure ngo bashire n'ingori z'amashugwe ku ntatemwa zabo Tituja kandi gusiga inyuma ingingo ihagaritse umutima abatari bake cyane cyane abakozi ba leta iyo nayo akaba ari rusansuma idondora umukozi wa leta kuva kwino gushika kumushatsi gushika aho mbere bashika no mu buzima bw'inyuma y'akazi Ibi nibindi rero tuja kubaganirira bituma umuntu ashobora kwibaza ibazo bikurikira Mbega urubanza rw'abagiriwe kugandagura Melchior Ndadaye goba gwarakurikije amategeko ikindi kibazo umuntu yo kwibaza mbega uko kubuza ababuriye ababo mu bwicanyi bwakorewe abanyeshuri bo mu Kibimba kuja kubunamira no gushira ingori z'amashugwe ku ntatemwa zabo nkuko byahora bikogwa umuntu yo bihisiguri yihe Mbega iyo rusansuma yoyo irikiraba mu bakozi ba leta idasiga inyuma ibintu by'umuntu bwite yo bigamije iki Ibi nibindi bibazo nibyo tugiye kuganira turi kumwe n'abatumire bacu batatu umutumire wacu wa mbere akaba ari inararibonye muri politike mbere yanaciriwe uwo guherayo ari mu bagirijwe urupfu rwa Ndadaye Melchior nawe ni Charles Mukasi Charles tubaramutse tubahe nikaze mu higaniro
gira amahoro
Murakoze umutumire agera kabiri numushingwa manza akaba yicegera kandi cy'urongoye ishyirahamwe Kavip Iryo shirahamwe rero rikaba riburanira muri sentare mpuza makungu mpanabyaha abahohotewe nabishwe mu gihugu cy'u Burundi nawe ni Maître Gustave Niyonzima Maître Gustave tubaramutse tubahe nikaze mu iganiro
ndabaramukije Arsene nongera ndabashimira ko mwashoboye kudutumira
natwe turabashimiye ko mwitavye ubutumire umutumire agera gatatu numwe mugwaruka rudahesha mugwaranira ko igihugu cy'u Burundi cyo kwisubiza iteka nitekane nawe akabari Omer Nzoyisaba Omer nawe tukuramutse tuguhe nikaze mu iganiro
murakoze ndagize mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho mu bisarire
Ego urakoze Arsene Bitabuzi ni jewe ndiko ndabashikiriza kino higaniro mfayijwe mu buhinga bw'ibyuma na Chantal Niragira tubahe ikazi hanyuma kugira ngo ducunguze umwanya umwete reka duce tugenda tubaza ibibazo duhere kumushinga ntahe Mukasi Mukasi twaye twifuza ko uwo tugira umwihwezo umwihwezo wawe nuwuhe uravye ku ngingo zimaze gufatwa na leta ya Varisito kuva bahise ku butegetsi gushika uno munsi
oya umwihwezo muri rusangi turaba lo resultat ivyo leta ivuga nibiri kuri teres nibaza ko ataho bihuriye na gatoya ariko nibaza ko jewe nta bintu byinshi Nari ndindiriye kuri iyo leta ivuga ko ari ko ikorera kwiragi ibyahahora gizahahora iyo rero yahahora nayo turayizi ni leta ya sende nayo ibyayizanye turabizi poziho nyabwoko hanyuma bagakorana nabo intera hamwe n'ibiki byose hari ha maraporo ya ONU avuga icyabazanye aho bageze rero urumva baratabuye babi baravyerekana nta no guhisha ingeso jewe cyane cyane ibyo mfatira ko ni bibavuga ngo ni demokrasi ubwamejura ugira demokrasi intwara rusangi mbega intwara rusangi kuko abantu benshi baravuga demokrasi demokrasi ya sende de niyo twebwe dufise mu mutwe siyo ushobora gufata imigambwe yose ugasanga yarabaye ubunywenywe ngo uvuge ngo hariho demokrasi ntushobora kuvuga ngo ngize amatora umukuru w'igihugu ahejeje manda n'ubwira yinjire bariko baririmba batambasa kayonsa ngo abarundi n'imihimbiri barasara nk'iyo leta wumva izova mwicya mukavuga ngo hariho demokarasi abagira politike mfata icya kabiri cyangwa icya gatatu cyaho naho yubo bari batanu n'iki bose bari hanze barahunze abarundi barahunze hariho nk'umuriyoni w'abarundi bari hanze y'igihugu abandi barataye ingo naho baba bari mu gihugu batakiba iwabo muri icyo gihe ntiwavuga ngo abantu bari muri demokarasi uretse yuko jewe ntemera yuko ibi bintu by'uko woronka mu gihugu abantu 50% bariko bararirimba ngo twatsinze abandi bariko bararira ngo twatsinzwe ngo uvuge ngo ni demokarasi nico gituma iyo sisiteme ntayemera cyane ariko mu ncamake nashaka kubereka ko je nta bintu byinshi nari nizeye kuri iyo ntwaro nico gituma ntaho mpera kubagayira kuko ntacyo nari ndabazeye ko mugabo n'ukuri ibyo bariko barakora na kamara maza hariho rero bahora bavuga bakunda kuza baratubwira mu myaka heze ngo hari ikintu cyitwa le moindre mal umwendere mara ntibaho ahubwo mbona ibintu bigenda byunyuka rero nabandavuze gucyo naho ngeze amaso n'amatwi
yego urakoze cyane Maître Gustave urumvise mukase umwiheza avuga ati abona umenga ibintu bitera byunyuka ati wumva yo leta umuntu yo yiziga mwiki mweho hari cyo mwomwongera ko muvyumva gute cyangwa umwiheza wanyumeze gute
murakoze Arsene jewe nkuko mukasi nawe yari yahereye ko kubivuga biragoye kuvuga umuntu utavuze uti ingingo iyi ivuga ibi nibi yafashwe itariki zinini uyivuga kwi ariko jewe ico nuvuga muri rusangi no vuga nti mbega kuva aho agiriye ku butegetsi igihugu meze gute intwaro gute abarundi bameze gute aho niho shobora guca ndakubwira nti kuri jewe nkaho ni ibintu mbona vyunyutse nawe yari yaravyivugiye ati ukorera mu ngata uwo nsubiriye nako zohindura mbona n'akazi kanje ahubwo nzokora byose mbona byari bimeze neza rero nzomusubirira mu kirenge rero uravye na raporo ya Commission d'enquête ya Nations Unies iheruka gusohoka ukiweza egeranyo vya Human Rights Watch mu misi heze na za ministri n'amashirahamwe adaharanira ivyicaro vya politike yigenga benshi bahuri mu buhungiro eka n'abandi urabona ko igihugu ivyo bavuga ko ari akarambaraye amazi yarenze inkombe ubwicanyi bw'anyare ico bita ama assassinats ciblés amakado disparition forcée amatortira atroce gupfungira abantu busa ama detention arbitraire bitaciye mu mategeko abantu bafata imanza turaza kubishikako bakazisokora rumwe rumwe bishakiye no vuga ico bita injustice selective kugira bafate inelite ethnique et politique sirtu nabantu ibaba modere kugira babakorera ikibi abari bo biyerekana n'ibintu rero no vuga yuko hari na raporo duheruka gusohora muri societe civile tuvuga imisi jana ihaciye ari ku butegetsi n'ibintu nk'ibyo tuvuga ko ubwicanyi bwiyongereye gusumba abicwa biyongereye abapfungirwa ubusa ababorezwa igufa abagenda amazima yonge intwaro y'agacinyizo idashingiye kuri demokarasi idashingiye ku kubahiriza agateka kazi na muntu igadashingiye no kuri bonne gouvernance kuko bonne gouvernance rero ni ibintu mvuga nti ahubwo byasubiye inyuma gusumba byasubiye inyuma gusumba naho n'uwo yasubiriye novuga nti ahubwo wewe byara wewe haje kaminuza kuri we rero urumva ntaho tuja abarundi bari mu kangaratete baraboshwe babohewe amaboko imugongo inzara ibintu birateye agahinda biriko biraba mu gihugu iwacu.
Murakoze cyane Omer wumvirije abakubanjirije Maître Gustave yavuze ati muri rusange biragoye no gusigura twagomba wewe utubwire ufatiye ku rubanza rwakiriwe abagirijwe kuganagura Perezida Melchior Ndadaye ni imwe mu ngingo iyi leta imaze iminsi ifata. Harabavuga yuko ugo rubanza rwabaye urubanza rwa politike kurusha urubanza rw'ubutungane weho ubibona gute?
Ego murakoze ku mijambo nkuko mubivuze urubanza rwaciwe ni rwafashe intumbero ya politike gusumba y'ubutungane kuko mu bisanzwe iyo ugomba ukore ikintu nka kijya anye no kubanza ukaciga mu mizi yacu kuko urubanza rujanye n'urupfu rwa Ndadaye n'urubanza rufatiye kandi ku bintu byinshi gose byaranze Burundi kuko Sindadaye gusa yapfuye kijya giya hafuye n'abandi bantu bisigura yuko iyo ruba ari urubanza rwa gutungane abantu kuva hejuru kuva hasi no kuvuga kuva le commanditaire hamwe n'aba executant mu bantu mu Burundi bapfuye kiriya gihe cyo mu 1993 twatenza kubona abo bantu bose bashyizwe imbere y'intahe rero kubona yuko hari abantu bamwe bavuze bati nibo bakwiriye gucibwa urubanza kandi tuzi yuko mu bisanzwe ibyakurikiye urupfu rwa Ndadaye ari ubwicanyi budasanzwe abarundi barapfuye kandi abarundi ntibiyi abarundi ntibiyishe barafisa babishe bisigura rero yuko iyo baba bakeneye gukora novuga nti urubanza rwa Sentare twari kubona nabo bantu bandi bishe abantu barengukishijwe imbere y'intare
urakoze cyane
bavuga yuko
nico gituma uvuga ko gwabaye urubanza rwa politique
babaye urubanza rwa politiki kuko ibyakurikiye urupfu rwa Ndadaye habaye amahano adasanzwe kandi ayo mahano yakozwe n'abantu ukino nabo bantu bobo badashobora kurengutswa imbere y'intahe kugira ngo nabo bashobore kujya impande yabo bantu bavuga yuko aribo babikoze nabo bahanwe bari kumwe
urakoze cyane Mukasi wewe uri mu bakiri wo guherayo bivuye kuri urupfu rwa Ndadaye singiye ukubaza uko wakiriye no rubanza uko narumvise warabishikirije ku yandi ma radio ariko ngiye ukubaza nk'umunyepolitike wewe uru rubanza ubona gwabaye gw'ubutungane koko canke gwabaye gwa politike nk'uko bamwe nabandi babivuga
urumva je urubanza politike n'urubanza ruri nico ruguha muri politique ruri nico rugufasha atari uko rero kumbure ibintu tutabibona kimwe n'abari ku butegetsi sindabagayira abantu bavuga ngo nama nabagayiye ngo kubera kumbure twa turabakeba mu bya politique ariko mu mikenyero ya politique n'ukuri ndibaze yuko ugo rubanza nta nagitonye mbona rufasha iyo ntwaro makarikire yose ushobora kugira uri umusende desimbo n'icuguru banza bene ngo gufashe mugabo rero nje ndabibona mwo politike kubwiwanze harimo politike kuko hariho evolution urabona ubutungane bwavuye mu mpanga n'umwiho nyabwoko bugiye basi muri Sentare mugabo hasigaye ko turabaho kumbure Sentare zashashe neza ivyo rero nabo nyemenga Gustave arabizi gusumbya abandi bose maze kumva gushika ubu ariko
tugira n'amahirwe turi kumwe aragatubwira
ego n'ukuri mugabo politike masi mbona ikintu bari sitazokura muri rujya rubanza kuko sindabona reza tandi uwo bayamaze kuzibona zogerageza mvumbye nkuko bamvumbije ni kubindi kuko sinaburanye sino kubwira rero nti harimo ikintu cya karikire politique bashobora kuzokuramo ariko kumbure muri mu kindi gice kiraba ibi byiho nyabwoko harimo nibaza ikintu cya negationisme cyo gushaka kwerekana ngo hari abantu kumbure bari naho bose batari muri politique mbona benshi ari abasirikare mugabo ndabizi
none ga Mukasi
nkiri
kuri mwebwe nyene imbere yuko ngira ngo kumbe cyo atumva Gustave cyatubwira nk'umunyamategeko uravuze uti politique ma ntacho mbona ugo rubanza ruzofasha leta ya Varisito none iyi leta yo hari kizohomba kubera ugo rubanza
guhomba izohomba binini urumva je kujyana ni hweze ugo rubanza hari hivyo ntarabonariza tandi mugabo imbere yaho hari byingenzi baburanye nshobora kuvuga ngo umuntu wamwagirije ngo yishe umukuru w'igihugu utavuze icyo ufatiye ko kugira ngo ubimwagirize nibyo jewe siho narindi mugabo ndavye kuri assignation ya comparetre yiwanje barampaye agafoto kico bamanitse mbe ngahantu nibaza ko ari muri Sentare harimo ibintu byinshi harimo ibintu by'amakosa byinshi rero urumva yarupfu nararugize ko enquete ndumumenyesha makuru ndarugira ko enquete ndumupolitisi ntwara umugambwe wadasigana iprona ndarugira ko enquete nyene yukuraba abantu kuko turi muri ishyirahamwe rya genocide uravuga uti agateka kazi na muntu donc kuburyo bwinshi nararugize ko enquête hariho information twarabonye ibintu byagenze niki 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 hari byo tutabonye twabajije n'ukuri sinumve ngene yose ntare yoba ndavuga mbere ishashe muri iki gihe takabiri gatrulanza bende kujya kuko usomye ibitabo byanditswe ukaraba nibindi ko byagenze mu gihugu niho twari turi twarabyumva ibyo tutumvi ibyo tutabonye afisa ari muri fraude batwara bamacuti cuti cyane twagendana cyane twarabibonye twarabyumvise n'ukuri sinumva ingene babarashitse kuri ijya ngingo ingene bavyunguruje nibindi Gustave arabitubwira mugabo ningene baba barashitse kuri iyo ngingo je ndabiraba nk'umupolitisien wabaye mu journaliste nibindi be nivyo cyangwa umuopoza urabona rero wabaye condamné yamavuga ngo ndi innocent ni nabibabwira muca muvuga ngo ugize nk'abandi nico gituma ntagiraho kere nyinshi cyane mugabo n'ukuri harimo amahenyu menshi rero wowe uri leta rero ugacurubanza bene rujya usanzwe ofisi zindi ngorane nk'izasende bizuko yagize honya bwoko zuko iturubika abantu n'ibindi be nivyo bitakira gaseseshwa ro muri nibaza fata baragerageza kubiharira ko bajya ba wirinya mitwe nabandi muri za Geneve n'ahandi mugabo n'ukuri ntibifata ntibigifata hariho n'ikindi bihenda ko nuko mu mwaka wa 2020 ibintu bujya ba micombero babagazana babuyo yabagira ushobora kubigira ubu isi yarahindutse uburyo isi ikora imwendo communication zarahindutse information zirasirikira bari bakwiye guhindura ingendo naco mbona bizoba ibyo rero ndabiraba je waho ndi kumburi wabo mu buryo bakora barabona ko hari ico bizobafasha
reka
ariko je vraiment mfatiye ku naho mfatiye ku ntwaro zube gito zose zibaho ku isi nibaza mbere yuko ni kosa politique bagize tureki kosa juridique barabitubwira kumbure ririho mugabo politique ma irya ni kosa
urakoze cyane mukasi ireka kumbura umugani wawe kugira ngo ntamwo amaranga mutima tubaze Gustave nk'umunyamategeko urumvise mukasi avuze ati harasigaye kuraba nimba sentare zarashashe neza mbega wewe nk'umunyamategeko wewe uzi ukuntu imaza z'ibyaha zitohozwa zikanaburanishwa urabye abagirijwe igandarwa rya president Melchior Ndadaye ukuntu rubanza gwaciwe usanga urumwe rubanza gwarakurikije amategeko
jewe nagomba ndabasigurire yuko urubanza na mandabivuga mes confrères avocats bakabisubiramwo nurubanza yisoni nurubanza rumara maje nurubanza ruriko rutesha image mbi igihugu cacu ati kuki urubanza ruhejeje kuba bagacira benshi mu bagirizwa umunyororo w'uguherayo abandi imyaka 20 n'urubanza gwa kabiri kugwe vyerekeye urupfu rwa Melchior Ndadaye urubanza gwa mbere gwatanguye imyaka ya 94 95 ruza ku rangira mu 99 harabamwo abantu bagirijwe byinshi barapfungwa abandi barapirija rere pene baranaziheza hahiriho narambiswe izera rero muri ugo rubanza rwabaye ubwa mbere benshi baragiye ari umuryango w'umuhisi canke abandi bava hamwe mu muryango umwe wa politiki bakagunguruza rurashikaho bita muri cassation ariko mu nyuma baza kwiyumvira kuguru urundi rubanza abari ku butegetsi bagugurwa bamaze imyaka ishika 10 n'itanu oya imyaka 10 presque 15 do 2005 ha 2015 imyaka 10 bari ku butegetsi batangura kubivugira bavyiyumvira kuko bavyiyumvira kubera hari manifestation kubera bari babangiye ati muri ko mugira manda iregale manda ya maraso iriko yica abantu niho bavuga ati edaere abariko bari nyuma nabatutsi nabahutu b'umutima bariko baratuburaga katubavyurira ikintu c'amadosiye tubanyaga urukomba amazi n'ivyabo niho rero ubanza gwaja ku myaka nka 15 iheze nkuko nabivuze bari ku butegetsi novembre 2018 batangura kuransa manda dahe kubantu 19 bahoze benshi bari mu mugambwe wa Iprona benshi abasirikare bihe president Pierre Buyoya yari umukuru w'igihugu baca baraba abantu rero muri abo bati mwebwe mwe nishe ndada yereka tubarungikire iyo mitahya baratangirira ama emission demanda d'arre le 24 novembre 2018 akanenge kandi harimo nuko muri abo bantu barungikiwe ama manda d'arre harimo uwahari umushikiranganje wo kwivuna abansi kuri ndada hitwa Colonel Charles Ntakije munyuma urubanza rugiye kugurukwa haciye umwaka muri Octobre muco bita avis d'ouverture note de fin d'instruction ya ministère public igiyo hejeje ivyayo kugira ibishikirize muri sentare baca baramukuramwo bamusubiriza wahoze acumba kwandadaye iri defense mushwabure mwumve rero ivyo kwari amategeka temera ntushobora guhindura ibintu nk'ivyo wamaze kuransa mamanda adahe guhama wivuguruza kubabimenyesha abo bantu mu byo bita assignation à domicile inconnu hama kandi urubanza rwa mbere ntigwari bwahere kuko navuze ko gwari muri za cassation ibyo rero uguruje urundi ministère public basha bwo kugurura iyindi dossier iyindi kiri muri centre itabanje kuyisaba uruhusha ngo hacike anache ariyo twita jijima aho tuzikoresha ku makuru jijima ku matribine hacike anahe ivuga iti turabemereye gusubira kugira yandi matohoza alors amategeka kibandanya yavuga bose uri kuraraba bagirizwe ibintu bimwe amatiere penale ntibibaho kuko twishimikije ingingo ya 18 y'igitabo mpanavyaha ivuga ko era responsabilité individuelle ivyo babagiriza attentat contre le chef de l'état attentat contre l'autorité de l'état attentat attentat apporté massacre dévastation et pillage tel que prévu par les articles 607 609 614 de la loi numéro 1/27/29 décembre 2017 porta code pénal burundi rero muri ivyo naho umuntu akiye mu kugurura urugo rubanza nta bintu byinshi bavyoye baraho nyanza amategeko menshi uhereye ku masezerano y'iyarusha ya 28 août 2000 yari yaragarukanye tutse mu gihugu après plus de 10 ans de guerre civile ayo masezerano nayo y'iyarusha aravuga neza ati imanza zerekeye ivyaha bikomakomeye byose Burundi bwaciyemo kuva twikukiye Burundi bukaronka intahe yo kwikukira mu 62 bamaze kugira umunsi mukuru wo kwikukira gushika ku itariki yayo masezerano yasinyiyeko izo manza zose zizogigwa kw'amatohoza habanze ico bita commission vérité et réconciliation baraba bagirizwa hama bazirungike muco bita tribunal spécial pour le Burundi mu gihe naho nyene bo bababonye byose ivyo rero tubisanga muco bita protocole ya mbere ya accord d'Arusha deuxième chapitre article 10.10 izo zivuga ivyerekeye prendre pour punir les crimes de génocide crimes de guerre crimes contre l'humanité zaraye kuva Burundi bwikukira gushikaho ayo masezerano ya Arusha yasinyi ivyo navyo vyafashe hashobore kuboneka ico bita la mise en place par le Conseil de sécurité des Nations Unies d'une commission d'enquête judiciaire internationale kuri ayo makrime d'enquête et d'établir les faits couvrant la période à la de l'indépendance de la République du Burundi en 60 à la date de la signature des accords d'Arusha hama kandi karita yo ma infraction ku yetablisa bayakoze ivyo byose bakanabikora bishinze ivyegeranyo byari bimaze gutangwa ku Burundi na Nations Unies n'ayandi ma ONG mpuzamakungu ico twita lo rapport waitikere yo mu 85 rapport des ONG zo mu 95 na rapport ya ambassadeur Simeo Ake Emarte Houseland yo muri 94 bakisunga rero cane cane na rapport de la commission internationale d'enquête des Nations Unies ivuga ko mu Burundi habaye ihonyabwoko Melchior Ndadaye amaze kwitaba imana ivyo Nations Unies yaravyerekanye irerekana n'abagize uruhara benshi muri iryo hanyabwoko bava mu mugambwe wa fraude iyo raporo ni nimero S/196/682 du 25 juillet 1996
murakoze cyane Ego Gustave muri make cyane ico twosigana n'abatwumviza bagasigarana muri make nta rubanza rwabaye ntituramenya baganda gwenza yemeke iyo turi rurindire nk'izindi manza zose z'ibyaha mu gihugu
Unkundire gato ico mpereza ko nuko muri ivyo byose harimo nibindi bintu bibiri byaho nyanzwe muri mu vyerekereza ko rodosese lufe uburundi bwagiranye n'imihari ya Rwanda yose yaba FNL yaba CNDD yaba ajama partie mouvement politique armeyo baratanze ico bita ubudahangagwa immunité provisoire iyo immunité bashaka yuko gushika ubitaraba leve bayiha bari ku butegetsi bagirizwa ibintu byinshi cyane bakoze banyiha nabo bose babasoda bari mu gisirikare ivyo kandi tukabisanga muri article 2 du protocole yasinywe hagati ya leta na CNDD isinyigwa na Afrique du Sud le protocole de Pretoria article 2 du protocole de Pretoria hami kindi nacho nuko bisunza amategeko hari hamaze ko bico bita la prescription la prescription yuko dashobora gukurikirana umuntu twisunze code pénale de 1980 au moment des faits il a tomora neza mu article 89 alinéa 4 yuko umuntu hamaze guca imyaka 20 ivyo bintu byarabaye udashobora kumukurikira rero baca bihutira kubafata bahonyanze ivyo bintu bimwe bimwe ngendegwa ko nagiye ndavuga ni byinshi ntugaruka ko abafashwe bwa mbere bajya bafungiwe mu mabohero atandukanye à l'intérieur du pays babafashe gihuti buti muri interrogatoire d'aronka bashingwa manza babo bipfuza ivyo byose bikavyora article 10 alinéa 5 du code de procédure pénale banababwire ko bafise le droit de se taire à l'absence de leur savoir rero ivyo byose ibagati mbega n'ikirere ki ari rubanza kwa tatye goyene bafasha akakuramo
Ego kumbure akona kumbure akona kabazo wanashaka twagomba guca dukurikiza ko deka tugushimire cyane ku muco utanze ngirango abatari bake n'abatwumviriza barashimye cyane reka mbaze Omer wikura twumva Gustave aravuze bitari bike yagahutse no kuri raporo ivuga ko ihonya bwoko ryabaye inyuma y'igandagwa rya Melchior Ndadaye none wewe kubgawe ga Omer ni giki cyatumye leta ishira ingufu ku rubanza rw'abagandaguye Ndadaye irenganye igihonya bwoko ryabaye cyane n'ubundi bwicanye bwabaye imbere
Jewe mu bisanzwe uko ndavyiyumvira no kuraba ama motivation y'iyo leta icambe kuko nimba iyo leta yita mvyeyi idashaka kuba umuvyeyi wa bose birumvikana yuko ama tendance y'iyo adashobora kubura mu dusanzwe tuzi yuko ikibazo kijanye n'urupfu Rwanda daye cyahitanye abarundi batari bake bamwe bakavuga bati ni genocide yakozwe abandi bakagira lo negationisme bakavuga bati siyo abarundi baricanye no kuvuga rero yuko mu gihe abantu tudashobora kwemeranya ibintu byabaye kugira ngo tubitorere inyishu nta kindi kintu tuca tubona atari ama tendance aza araba mu byanye n'ibyo bintu byabaye by'ubwica byabaye muri 93 bwavuye butwara nyakoba wa president Ndadaye hamwe n'abarundi isinzi no kuvuga yuko mu gihe leta ihari muri iki gihe idashora kuraba itagize nkunzi ku bintu byabaye muri 1993 igashaka kubifata mu ntumbero dufate y'ukwihora no kuvuga yuko ibyo bintu byose bica bifata inzira yo guhingama
yego
n'ubu ndagwahe nk'akarorero murabona yuko urubanza dufate bariko baracira abantu navuze yuko Ndadaye atari we yapfuye gusa hariho nabandi barundi benshi bapfuye kiriya gihe none ni kuvuga ubutungane bwipositiona gute kubijanye nabo bantu bose bapfuye ko mbona urubanza rujanye n'ishwa rya Ndadaye rwateza kuba rufatanye nabandi barundi sinzi bapfuye kubera iki ivyo bintu byose bavyirengagiza bakifuda gufatira ku gice kimwe kuvyabaye kandi ivyabaye mu bisanzwe muri 93 bite mu bisanzwe n'ivyari kwega gusa umukuru w'igihugu Ndadaye gusa bari bakuye kumenya yuko hariho nabandi barundi benshi bapfuye kandi imiryango yabo yari ikeneye kumenya kurumpa umuco kuri ibyo bintu byose byabaye
urakoze cyane
ukewe nariko numva rero ariko numva nk'abantu nk'abantu bashubuye kuba barigiri bakitwara muri sentare sentare ya nimba yari fisi jambo muri ibyo bintu bari kugerageza kuraba ibintu byose byabaye muri ico giye kugira ngo bafatire rimwe urubanza muri ico giye ku bintu byabaye urabona ko atariko byagenze
yego urakoze cyane mukasi hari hakabazo nagomba kugarukanira na kanyene ariko mfatiye no kubyo bigeze kuvuga uti jewe ku bwanje simbona inyungu politike iyi leta ya Barisito ifite muri ugo rubanza none ivyo nimba bimeze gucyo ku bwawe weho ubona yuko yabigeje gute ni iki cyayitumye ihagarira ku rupfu Rwanda daye yirengagije ubundi bwicanyi bwabaye mu gihugu
imvo zishobora kuba ari nka zibiri dufata imwe niyo cyane cyane ubu uko Metric Save yabivuze rero reka ndakubwire umukenyuro politike nitwa ko no bibonamo kandi uwo sinobone na ushimye mugabo nari navuze nti bwabo babantu sibijuju umukenyuro politike warimwe nuwe urabona hari ubucuti bwo bahora arongoye igihugu imbere ya Ndadaye na Sendede mu myaka iheze aho bari ko bagira amakandidatire ya Francophonie umukuru w'igihugu nkuru nziza yaramwandikiye tiketi cyo kumushigikira ngo aje kuba umukuru wa Francophonie ejo bundi aho Varisito aziye yoye yavuze yuko ari umuntu do dialogue ameze neza cyane rwose ni ikintu kimugabo umunyumura abona yahindukiye yavuze ati sinoja mu Burundi ko mu Burundi nta droit de l'homme zikurikizwa umukenyuro nabonamwe jene nabonyemwe nuko bagiye Arusha Arusha jese ndayemera cyane mugabe Arusha yari impunity bavuga ati mpereza kunyu ndaguhereza ipiripiri usangire ntagire ugo rwundi
muri make kwari kugabura ubutegetsi
oya se kugabura ubutegetsi nivye nyene urumva ubu bari ko bavuga yuko abagirizwa batwebwe bagirizwa
allo allo mukasi
kugabo urubanza rwihonyaboko mubarugize benshi naba bari ku butegetsi niba batari bose batabigize fizikema barabisiguye barabyigishije ntibabihakana cyangwa niyo babihakanye batabagiriza abo bandi ngo kwari kubera ngo yari defense de la demokarasi n'ibindi be nibyo niho nakubwira nti je nashimye ko sentare yavuye mu mupanga no muri genocide ubu basubiye muri sentare basubiye muri palais de justice ariko urumva ntushobora kumbarira ngo twagiye mu biganiro Arusha ukambarira ngo jewe ndashobora kubandanya nkurikiranwa amamanda dare ku byabaye muri 2015 n'icyarakurikiranwa kandi nabijya bindi byihonyabwoko ntibyibagiwe kuko ntibyibagirwa naho urarurangira gute ntibyibagirwa mugaba abandi ukababwira ngo mwebwe muzobanda ngo twebwe turi inosinti igikurikiranwa kubera imyaka yarenganye mu by'ukuri nibyo bari bashingiye ko bavuga ati reka twumvikane ntitubibandanye kuko aho raporo yaseruka mu 96 iyo raporo uwo mushinga ntavuze yavuga ko habaye ihonyabwoko yagizwe n'umugambwe Fudebu twavuze ati ubu rero nacu tugisana n'imigambwe yakoze ihonyabwoko kuko ntituri ko dukora bimwe turabivuyemo baca bavuga wagize kudeta yakuye ntibantu nkaya cavuga ati no reka twiyumvikanire bariko barishuza abadiplomate twarabaza none iyi raporo tuzoyikoza iki ati none mwebwe muriko murigirira mwavuze ko mushaka kugira ibiganiro andi abapolitisiyeniki mwebwe mushaka tuze kugira gucura ubanza rw'abantu bariko bariyumvikanira kandi mutanagwishuza urumva rero ari nakubwiye nti politike mugabo barahahombe kuko kuri Sendede irikoze munda bahora bayigwanirira ko jewe naramfunga kubera nsaba ko abo bantu bafatwa ubu abahora bavuga ati kinkwane ngufi cyanke bakankubita inkoni nabakondanye a perpetuite aho ndi mwumvuga nti Sendede muri bijuju muri koze munda simvuze ko nshaka infinite mugabo sinumva ingene Sendede ariyo yari kuca rujya abanza ngira amahoro
murakoze cyane Maître Gustave nawe wabigarutse ko wavuze yuko inyuma y'urupfu Rwanda daye harabaye ihonyabwoko cyo kwita ihonyabwoko no muri raporo wavuze birasomeka mu bantu babuze ababo harimo ababuriya babo mu kibimba hari ingingo iherutse kubuza ababuriya babo mu kibimba ko bajya kunamira ababo no gushira ingori z'amashugwe kuntatemwa zabo wewe iyo ngingo uyihisiguriye
Arsene ico no babwira nuko kubuza ababo kuja kunamira kwibubu imiryango yabo abana babo abo bavukana ni ibintu vyerekeye yuko leta iriho yiyagiriza ibintu byinshi yiyagiriza iyo genocide mpejeje kuvuga yamaze kuvugwana Nations ni ikayemeza mu mirongo na gatandatu nkuko nari nabivuze rero no kugira habe ico bita negationism negationism rero ni kintu n'amategeko mpuza makunga hana afata nkuko ari crime contre l'humanité umuntu wese abikora amenye yuko ashobora kuzobikurikiranako ibihugu byinshi mbere uravye mu Bubiligi za Buraya mu Bufaransa hajya hahungiye abajenosidere benshi fatiye akarorero ku gihugu cy'u Rwanda baramaze kubishiramwo ko negationism umuntu yanka nka genocide yabereye mu Rwanda za Armeni n'ahandi za Yugoslavie yuko ahanwa n'amategeko rero ivyo vyo kwankira iyo miryango no kwerekana yuko ata genocide yabaye iri prouvé par le rapport des Nations Unies S bar sano na 6 bar 6/82/1996 ama bagacabe bashira imbere ivyerekeye injustice selective ico no kwita le spectre d'injustice selective mu ntumberi y'abandi nyene bagoma bagirizwa ngo bagumuye abantu mu bihumbi 2015 bwa babandi nyene ni babatutsi ni babahutu ubumuntu nuwo wese adoma ke biriko bigenda nabi ati reka tubacira ubanza tubamara amazi bakaca banabigira mu bintu amategeko atemera kuko la cour supreme muri chambre judiciaire yabikoze n'est pas du tout compétente turavye amategeko uko abivuga c'est le tribunal spécial c'est le Burundi nkuko iza cour d'arusha zari zabivuze afi ifise compétence muri ivyo bintu baravye amakrime yose yabaye rero kubuza abo bantu kwibura nico nokwita ni secret de violence izogumiri irirepeta hazogera igihe bava ku butegetsi nabo babagirire nk'ivyo hama mu gikibabaje nuko le crime nk'izo za genocide za contre l'humanité de guerre sont des crimes immuables et imprescriptibles nibihanagwa umuntu wese abikoze murabe mu bihugu byinshi ba Pinochet ingene byabakurikiranye ba ministro Dovane Milosevic bakabatora bamaze imyaka 20 binyegeje ba mu generale wiwe n'ibindi burorero n'ibwinshi shimurabuze ntavyo no kwigisha nga
yego
hama rero ubwo negationism bagomba kwerekana bakwerekana imaje yindi ko banda ari bo babi muramaze kubona na severe ibyimaze n'itigira ikagira ibintu biri konfere ya akoro darusha itemerera ko bagira ibintu nkabijya bakaja kuzura magufa hatari na systeme de datation yerekana tu umuntu yavuye ryari bakemeza ko ari abahutu batana biravye muri iyo systeme de datation ifite bavuge ko habaye ahubwo genocide mu 72 haboneka ubutungane bwaho hamwe naho nyene bakoresheje igice kimwe cy'ukuri kuko mu 72 hapfuye ubwoko bwose n'ababitanguye bama babiholata harimo n'amatemonyaje y'ababuze base ba nyina inshuti bavuga rero bagomba kuzura ivyo kwerekana so spectre d'injustice selective mu ntumbero d'anéanti l'élite imwe iri mu gihugu ya kera yatwaye ibintu bifise ico no kwita ramification ethnique et politique mu Rwanda wo wese atavuga neza leta bishimikije ku bwoko babandi nyene ni ivyo rero bagomba kwerekana ivyo kwibubu no kugira nti ukori ntikuzwe kuboneke ku bintu bagirizwa kuri iyo genocide iri prouvé par les Nations Unies bakagomba kwigirira iyo negationisme yabo rero n'amategeko yabo ari eruwa iregare liberticide baguma bashiraho mu ntumbero y'iyo politike yabo mbiriho
yego
n'ivyo bagomba ntumbero niyo mbona nta kindi novuga
murakoze cyane Omer turakunze kumva leta ivuga yuko umutekano ari wararaye mu gihugu turabona na Frambo Dorape ariko mu mpamvu batanze babujije aba bantu kuja kuraba babo kwibubu bavuze yuko ari kumva z'umutekano none gahomere ku mutekano mu gihugu wiraye hama bakababuza kumva z'umutekano kubgawe wumva mu kibaze ki
imbere yuko nshika kuri ico kibazo nagomba mbanze ndababwire yuko musanzu haje kwibubu atapfuye abanyeshuri gusaho mu kibimba hapfuyeho nabandi bantu harazanye nabandi bantu bomu imicungararo yajya yo kuyibubu mu misozi ya gihuga abahazi cyangwa za murayi ibiki byose kandi naje ndi mu bantu baburiyemo umubyeyi wanje mbyara papa wanje yaturiri wajya rero kumva yuko ushobora kubuza umuntu kujya kwibuka uwo yabuze atanka jewe kuri jewe ndabihinsigura yo kubura ubuntu ni nkuko uvuga uti ndagiye ku mpanda ugacu usanga abapolisi baguhagaritse kuri motif yo kuvuga yuko udakwiye kujya mu bisanzwe bisanzwe ngo ubone kumva y'umutekano ariko tuze turibuka yuko nta minsi heze tubonye ariko baravuga yuko hari ubwicanyi bwabaye muri nonansenke muri universite y'u Burundi bakazana n'imisazi gasomwa amajambo akavuga mu gukamenga abandi bantu bapfiriye hajya anye kwibuba ubusa abantu murumva rero niya negationisme bariko barazana kandi ica ijana ku ntumbero yuko twovuga tuti hariho igice kimwe cy'abantu batifuza yuko bavugwa ahubwo babazwivu rero ngarutse ku kibazo waruheje kuvuga kijyanye n'umutekano nta na gato si kibazo cy'umutekano kuko bama bavuga yuko umutekano ari wose ari umusese kara mu gihugu
yego
birya ntakekeranya ndazi yuko ari kibazo kiguma kigaruka mu barundi kijyanye na exclusion ibyabaye mu 93 hari abantu batifuza yuko ico capa kibandikwako
yego
bakavuga bati dukoresha uburyo bwose bwo gusibanganya ibyagiriji ibyabona byose murazi ibintu byabaye ku makambi y'impunzi novuga impunzi zahinduye hagati mu gihugu murazi ibyo byose rero bijanye na bijya ibintu byose byo kubuza abantu kujya kunamira babo kuko hajya ahantu kwibubu hajya ahantu kwibubu ni icyagiriji kidasanzwe kandi kizofa gifudize
muri kahise igihugu tuzoguma tumenya yuko hari ubwicanyi bwahabereye urakoze cyane mukasi nagomba kukubaza barabivuze omera arabivuze na metre yabigarutse ko guhakana ku ruhande rumwe bakemeza ubice ubwicanyi bwabarabaye ku rundi ruhande bagahakana mbega turakunze kubona leta ico kimwe n'umugwi ujejwe kumenya kuri no kurekuriranira sever mu majambo ubashikiriza nk'iyo bagiye mu birori byo kwibuka bahitanwe n'ugwimo gwaciye mu gihugu haraho usanga leta imera nk'ido mu rutoki kubakoze kuri ubwo kubakoze ubwo bwicanyi ikanasaba ababijejwe ngo izo manza zihutishwe kubgawe ni kubera iki amajambo nkayo tutayumva kuri ubu bwicanyi bariko baravuga bwo mu kibimba cyanke nk'ubwibuta n'ahandi
kubera negationisme rega ijana niho nyabwoko ni parti integrante sinzi nyene no bivuga mu kirundi biri kumwe ni une des phases y'iho nyabwoko birajana abayigira no nabayihakana usanga ari babandi harabazana urubanza ngo hari amajenoside abiri mu Burundi si abiri ni jenoside imwe hariho racisme na jenoside zirondera abatutsi ngo bavuye hanze dominateur niki na parti ya ibirimwo nuko byazanywe n'abazungu le vrai bari bavuye hanze ari minorite bari abazungu mugabo babyita accusation a miroir byagiriza ubundi kugira ngo wowe ntibakurare bref iyo negationisme rero abayigira ni igigwa ni hari abavuga ngo ingorane dufise na moko samoko ingorane zitangura iyo habonetse ama organisation yigisha iyo racisme genocidaire mu 72 yari ubu imbere yaho byari ibindi byitwa tombaze hariya mu Rwanda parmehutu n'ibindi mu Burundi haje parpehutu ega marangara mugabe nyuma yaho hari ico bitara conscience ethnique n'ibindi hanyuma haza Frodebu hanyuma haza Sended umunsi zo organisation za fuswe kandi nta kindi ushobora gukora ku isi zo organisation urazifuta abantu bakabura aho bigishiriza si kuvuga ko abarasiste cyangwa abajenosidere baba baheze cyangwa ibyiyumviro bibahe bihavuye mugabo inzira urazizibirana cyane cyane ntizije muri leta icyo ni cya mbere icya kabiri rero iyi leta aho negationisme nukuri bararenze urugero mugabo ni total ntaho bagishobora kubihungira dufate ko mu kibimba ni kwibarabara rije igitega ubuhorija muri capitale vuye muri capitale economique uja muri capitale administrative uca kwibuka no nico gituma hamenyekanye cyane naye handi byabereye kwibuka byarabereye nahandi icya gatatu nubwa mbere kuva bibaye nubwa mbere haboneka intwaro ibuza abibuka ababo kuza kubonamira mu kibimba icyari cyarabaye cyane hari mu 1998 intwaro yabuyo yari yabudize sinzi ko ari intwaro yari yabudize mugabo iradio RTNB yari ya televiziyo na radio y'Burundi y'igihugu barabujije abanyi abamenyesha makuru kuvuga ingene byagenza bagiye kunamira yabapfuye mu kibimba iyo reportage barayaso ishikirizwa mugabo n'ubwa mbere haboneka babibunza babiburiza iki ntabyunzi ikindi rero muri iyo negasiyonisme kukugira negasiyonisme ntashaka ko bivugwa mugabo CNDD iri kuri pozisiyo yo kuvuga yuko hapfuye abahutu gusa mu Burundi iyo genocide izirondera abatutsi si ukuvuga ko abahutu itazobafata no mugabo nibisanzwe kandi hari ibintu batinya kuvuga genda bivuga kuko sinitonze aba bafrode bo n'aba CNDD barakubwira ngo nabandi barapfuye ngo iki ngo hari habagiye kwihora reka ndakubwira burya leta iyi ndatabaye abantu barabyimenyera mu 1993 leta ntiyatabaye bagiye kwinyegeza leta idatabaye mugabo bararonsu baca kubwira ngo hari habasoda ngo bagize kudeta n'ibintu no mugabo bararonsu umwanya wo kuvugira kuri Radio Rwanda bararonse uburyo ubupuvuwari y'ukurarika mu gihugu gutema no guturira abatutsi n'abadasigara mugabo babura umwanya n'ubushobozi bwo kuzuriza abantu kwabwira ati buze babwira gutema ntimumumvirize bapfume bareka kumviriza iyo message mugabo yatanzwe mu 1993 rero nibyo barabikoze mugabo bashaka kuvuga ngo ntibyabaye nibisanzwe hariho nyagoko hose nico gituma genocide negationisme ihanwa cyo kimwe na genocide physique
yego
iyo raporo rero ubujuju bwa CNDD n'abafode sindabwumva bamwe bariko bari ko ari n'ubujuju mugabo si bijuju bajya abantu barazi byo bakora ariko bamwe bariko barakubwira ngo 1972 iyo raporo twavuze ivugeho nyabwoko ryagizwe na Frode Bukonsere batutse 1993 ivuga ati ni sentare ni yasasa nimuze mwibagire ibyahitanye abahutu mu 1972 aho babivuga twabwitsi mugabo nta sentare nimwe ku isi zoza gusasa ngo ivuge abahutu bishwe mu 1972 utavuze igituma mu 1972 ni execution extrajudiciaire no kurondera uzina muhutu bwenge mugabo bariko bareprima iki bariko bareprima la tentative yuko extermina abatutsi mu Burundi byitwa Republique du Soleil rwa mwabantu ndenda babaze none wase gutabara ukaza gutema mu gihugu abantu bakaza kwihora buryo uzokwidoga je se numva igituma afrodi bona basendede bidoga ngo baragidoga ngo hari habantu ngo batutsi baraje kwihora none udatabaye uri leta hariho premier ministre hariho gouvernement ntutabare abantu barabyigirira
kandi
urabona kera abikorera mugabo ugena ama numva basendide bariko baridoka none midogere mwebwe leta yanyu yarase gutabara none mwiyumvira yuko bucyaka abantu bazokwemera ngo batemwe bitwe mu gihugu atanuri kwaravuga ati mwabantu mwe bangwe muheze mwiyumvira ngo abantu bazoguma bicaye ngaho no mugabo sivuze ko abihora baba bagize neza mugabo jewe ntaho mbona physiquement wohera meme politiquement wohera hehe kugira ngo uvuge ngo abantu ntibaje kwihora bariko barabatema abandi bakokeza bitwengera kuri Radio Rwanda ngo nibo bamenye urumva kubera gusa wavutse atakindi aho rero hari ikibazo mu iyi severe rero muvuga severe n'akamaramaza mugabo n'akamaramaza kubera ko mburi iyo yavuye hari yazarusha nyine hari habayibyimarusha n'ukuri je sindimwe muri abintu ngira mugabo severe dufate ku 74 ibintu biri kabiragirwa mu rumonge hari umuntu yitwa ndayicariye n'ujya jeraze nsanzwe birangora kumenyera ububegito bwawe
ego
mu rumonge bo rumonge vuga izo byandanya nzara kari niho imirise za ubu zari zafashe z'iki gihugu n'idrapo ryaraduze y'ubushima Republique du Soleil bayatanguye igihugu cy'u Burundi kitakigira nk'abatu bijya byakamo katewe abarundi inshigwa rimeretse nk'uko bavita byatowe hariya cyane cyane mbuga n'ahandi byaratowe byari mugabo donc hariya haratemwa abatutsi icyambere baratema barato abasoda baraje gusekana n'izo milisi ntaba wimbira ko abantu icagatatu nk'inyanzarak umukomanda duka akoranije kwidrapo samwe yo mu gitondo abasoda b'abatutsi bose arabakuramwe arabica wiyumvira ko imibyimba yabiri wingeremwe represe yakurikiye wongeremwe n'abandi bapfuye rero mu minsi yindi yakurikiye nko mu 93 abo bantu bose ndayitariye na Gerazi bavuga ngo nabahutu 72 mwabantu
ngira tuzobagaruka ko ngira ngo tuzobigaruka ko cyane nitwakora kuri severe byihariye reka mbaze Maître Gustave Maître dufatiye kubyo muri ko muratuganirira tunafatiye kuri kaise k'igihugu mu kirundi bati ngoma yagukanze irahuha mugahunga uno munsi hariho rusansu mirikiraba idasiga inyuma n'iby'ubwoko kwidondora uvuze ubwoko byatumye imitima ya benshi ihagarara bavuga bati birasubiriye nka mbere wewe ugo rusansuma haramakenga guba ruguteye ufatiye kuri kahise twakiyemo mu gihugu
ego cyane Arsene ibintu biriko biraba bya rusansuma ni ibintu biteye agahinda ni ibintu byisuka ubwoko ahanini ikisunga no gukoma bw'umuntu bwibanga byiwe ari ico twita vie privée mu kuvuga ubwoko bwawe vuga numero de compte wawe vuga telefone ne telefone yo nibisanzwe vuga mail yawe vuga kuteme zose za mahego zose uriko ibintu byose bitanga ibyo rero ni ibintu uravye muri kahise ukaraba igihugu kibanye cy'u Rwanda mu 59 kuri bakayibanda n'ahandi eka no kuri Habyarimana ngene wasanga no kuri carte d'identité bashira ku bwoko warabonye ivyakurikiye mu 94 ngene umuntu yarazwa hari mu kumuhiga buhongo bakamwica bakabica mu nyamaswa rero nibi mbona uruhande rumwe ari byo bigamije ni ibintu berekeye atababo fonctionnaire bose ba leta tubamenye tumenye konte yabo amafaranga grabe bamwe twama tuvuga ngo nabaroberi abandi nabo bakabita babandi ko badakorana ko batari bo babaha amafaranga ko bashaba canke bariya ni ibintu rero no nk'ivyo kuko iyo ba yari umugambi mwiza ufatiye ku ntwari bereye twita bono gouvernance ukugwanya ibiturire kugwanya marvelisation economique kugwanya concussion ni ibintu byari hejuru mu bategetsi nkuko article 80-95 de la constitution ibivuga na za RNF zigwanya ibya corruption zirabivuga yuko abantu bagiye mu mabanga yabo ari aba député aba ministre umukuru w'igihugu vyegera vyiwe bose bategerezwa kudeklara muri kuru supreme ubutunzi bwabo ndabonye ko bitabaye bari banavuze ko biba nyamba byari bifite intumbero nk'iyo yukuraba ibyo kugira barabe umuntu kwatwa nyono yitunga rya leta atasesaguye ari kurabona ko atari byo iyo bibavyo vyahera hejuru iyo bibavyo ivyo w'igihugu yari yaravuze mu kumunani ati ndabahaye imisi ukweze kugira bije mu ngiro nti vyabaye ari ivuguruza abantu barakomeza ariko rero ibi igituma ngaruka kuri ivyo nuko ibi ataho bisabihuriye iyo bibivyo bishingiye kuri la bonne gouvernance zari guhera hejuru ibyo se mubona bahakana ivyo mukibi batwariko vya negationism n'indi nibintu biza ni nkuko ba wakoze iyo genocide ni nibintu bigufasha gutegura yinda ati nze ndayigira ta wandira tubayitura benventuri yatubamenye bose babaha ubuzima bwabo n'ubu n'ivyo naha handi bitse bigigwa la vie privée est sacrée inviolable nibintu bora gutanga uko biri inalienable constitution irabivuga y'uburu pact international relatif de droit civique et civile politique irabivuga déclaration universelle des droits de l'homme ivyo byose ni bintu uburundi bwateye kigikumu kandi ivyo byose ubukoye kuko acaba amategeko nyayo akaja hejuru yayandi twisunze article 19 de la constitution rero tubibona amasezerano burundi bwateye kigikumu muri ivyo ivyubuzi vya vie privée buriko burahonyangwa kandi bariko barite ne purande kudre do fontanko pre ku bantu batavuga rumwe na leta ane yatirire rite potero ni bintu bitagigwa ni bintu meme biri atakabra justice
murakoze cyane uti ubwo leta irenga n'amategeko no mu gukora nivyo Deka kumbure tubaze Omere, Omere uratwumva ngira ngo turakunze kumva leta ivuga
Eko, nyemerera ngira kantu mvuze kuri ico kintu kijanye na rusansuma rw'aba fonctionnaire.
Ego me bice ko hamanda kubaze ikiga ikibazo naye nabitegure yego.
Ego murakoze. Leta y'u Burundi yama yagiriza ngo abakoloni ngo nibo bariko bara destabilize u Burundi ngo babitse ngo bawopoza babo. Ariko nibasubira inyuma ngo bamenye ico ubwo bukoloni bwakoze nk'amabi mabi abisha atavugwa kubijanye no kudiviza abarundi mu mice y'abahutu n'abatutsi sibyo n'ukuvuga rero yuko mu gihe leta y'u Burundi itanguye kugarukana ivyo bwoko mu bijanye na rusansuma y'aba bantu bo muri fonction publique bica byumvikana ko batigeze basobanukirwa cyangwa batigeze batahura igikorwa ubukoloni bwaje gukora mu Burundi igikorwa ubukoloni bwaje gukora mu Burundi bwaje gucanishamwo abarundi mu moko kandi ayemoka tarahari kera ibyo ubutu n'ubututsi byari bifite indi siguro mu Burundi bwa kera rero bafashe rero ino nzira yo kugarukana ibyo ubutu n'ubututsi mu bice bitandukanye by'igihugu no kuvuga ibisata bitandukanye by'ubuzima bw'igihugu nko muri fonction publique vyerekana neza na neza uwo mukoroni bama bariko baravuga ngo waraza kudestabilize igihugu batazi neza na neza igikorwa yasize kibi yasize adukoreye n'abarundi kandi iyo leta itari kuguma ibandanye no kuvuga yuko iri kikora nk'abakoroni iri diviza abarundi mu mice rero ikintu rero umva mbandaniza ko mvuga no kuvuga yuko ibintu bimaze kuba bimeze gucyo onye aho ufata abafunksionere ukabacamo imigwi bamwe ngo naba ngo abandi nabariye bizoba byoroshe niyo negationisme bariko baravuga bizoba byoroshe kumenya abantu batari muri systeme namba ubatoza amafaranga cyangwa ugira gute namba ubahohotera ubuzo vuga kuti ibice by'abafunksionere mfise batemera umugambi wacu wa CNDD bingana ku unye reka tubakorere ko nkuko bamwe bariko barabivuga sibyo yindi nkurikizi iki haba naho hatobaho ivyo ayo mabara kandi ntitwifuza kwabaho hacabaho muri ivyo bice bibiri hacabaho ico no kwita kuri bamwe habaho un complexe d'infériorité numérique hama kubandi hakabaho un complexe de supériorité démographique urumva n'ukuvuga rero umurundi yashizwe mu kazi yagashizwemo kugira ngo ateze imbere igihugu mugani yagashizwemo kugira ngo babanze bamurosansi bamenye ko ari uyu cyangwa uriyi cyane cyane yuko tugeze muri civilisation du capital et du savoir aho umuntu muri fonction publique mu kazi kiwe bari karakora abazwa ikijyanye na competence afise ubumenyi afise mu mugagomba kore mugabo batomubaza ikibazo kijyanye n'ubwoko bwiwe
urakoze cyane nakabazo nashaka kukubaza waciye ukagira ko reka mbaze mugenzi wanyu mukasi urumvise ukuntu Omera bisiguye dukunze kumva leta ya varishiti ivuga ati ibyo byivangura byazanywe n'abakoloni ariko nabo nivyo bariko barakora urabye rusansu mirikiraba Omeri yavuze ati abifatiye ko abona ko batigeze batahura icyari cyazanya abakoroni wowe nuko nawe ubibona
sivangura gusa ababyita twe tuvyita racisme n'amacakubiri ariko ivangura bavangura henshi nashaka kugaruka gatoyi kuri biriya vya negationisme urabona no muri universite bagize icibutso cy'abanyeshuri ngo babahutu mugabo muri buka ko CNDD yaragize igitero nibaza ko ari kuri campus kiri arapfuye abatutsi atari bake mugabo n'umusenyeri yavuze imisa ntiyavuze ko iyo bagira ikimenyetso cy'abo banyeshuri bo muri kaminuza bishwe n'ubwo bwicanyi buva kuri ako gahomera abantu bakama cyakubiri racisme nari kubyumva mugabo ntushobora kuvuga ubu bariko berekana yuko hafi ubwoko bumwe ni nk'ibi rero byo gufuta iyi misi ibi byo kwibuka n'ibiki tugaruke rero kuri ibi by'urusansuma rw'amoko mu by'ukuri jewe rero ngaha ntawe nkaze kwitama mugabo muntu wemera arusha nibyo uba wemeye kuko arusha ni ubutegetsi nibiki hututsi zijya porosantaje zose bavuganize none uzomenya gute ko abantu ari abahutu cyangwa atari abahutu nibyo basinye nibabyemere ntihagire uwidoga ndamwumva n'ukuri wemera Arusha
none Gamukasi ntaguciriyemwo Arusha nibaza kwivuga kuri poste politique none mu bakozi ba leta bose bajyaye muri poste politique
bagabura hose ntumbazi je sinzi Arusha bigira ega jewe Arusha burya sinzi naho wo buhera kuri politique none politique igarukira he
ariko
politiki garukira hehe umaze kubivuga mu gisoda ukabivuga ngo muri guverinoma ukabivuga mu nama nshingamateka wiyumvira ko handi bidashikayo none rindi rejo bazoduhakaranga bazobahakaranga muntu bazokemera bazobahakaranga muntu kubwoko ibi rero nibirya twe tuvyita l'incompetence meme dans la bêtise urumva hari abantu biyumvira ngo batoye solution aho gutora solution yo kwirukana amacyakubiri bakayongereza bagaca bakubwira ngo umuti wabonetse kuko ntaco bimaze na gitonye ndakubwira igituma ataco bimaze ibi ndi kuvuga ngo abantu ntibaba bari muri leta kubera ubwoko bwabo abatutsi bari muri leta ya CNDD bari yo kubera ari abaCNDD abahutu bariyo ni kubera ari abaCNDD si kubera ari abahutu cyangwa ari abatutsi aho rero hariho ni confusion bagira nubwo bujuju l'incompetence dans la bêtise itakabiri daba muri Afrique du Sud urabona muri université baratonda hari sinzi abaciyeyo vuba muri kaminuza muri restaurant hari imirongo ibiri hari umurongo w'abahutu n'uw'abatutsi
ibyo byari ibyo onye ego baravuga ko byahabaye ariko muri iyi minsi nanje narahaciye ntabyo nabonye
oya byarabaye umugabo byarabaye kandi ababigize muri bo harimo abatwara ubusu kuvuga ko byari byiza naho bitaniye nabijya byo muri Afrique du Sud cyangwa muri Etazi nirakubwira ati hariho toilettes z'abirabure toilettes z'abazungu hariho inyi umwango w'abirabure umwango w'abazungu urumva naho bitaniye na gatonyi nabijya byo mu Rwanda byo kuguha ikarata y'ubuhutu n'iy'ubututsi uretse ko mu Rwanda aho hari abari bakirwenge bari ko batanga amatongo yo mu Bugesera bavuga ati nta kamaro wo gusubira kwitwa umututsi kandi bari ko baha ngo kwitwa umuhutu kandi ko bari ko baha amatongo abatutsi sinibuka canke l'inverse urumva rero Afrique du Sud barabihebye muri Amerika barabihebye bari ko barabigwanya Iburaya kirazira kugira rusansuma gwa moko mu Burundi cyo babishimye bwambi cyo babishimye Arusha ntacyo nzi mu byo twapfuye na Mandela namubwiye jewe natanguye gufatwa nagiye ku manifesta Iburaya ndumunyeshuri nagiye ku manifesta contre l'apartheid nari maze kugusaba kudufasha kugwanya racisme mu Burundi ifatiye ku byamoko none ko atacyo fashije ndigiri muri Afrique du Sud barabikuye raba ibihugu komeye bikaze ubu muri Afrika kumbure ndetse ku isi n'u Rwanda na Afrique du Sud wiyumvira ko bakoze iki nicyo bakuye mu Burundi tubirondera ku iki byo bintu
urakoze cyane incompetence darabetize uti mu Burundi tubirondera ku iki Maître Gustave
hari icyo nashaka gukemura hari abantu bagomba kubwira cyane cyangwa uko mugomba kureka ndakwereka karo rero mu 93 ndavuga kubera ndabivuze kubera hariho umufrode buyavuze tukiganira ahantu ku yindi radio mu 93 ndaya urabona premier ministre ministre wa defense aba chef d'état major president wa intérimaire wa parlement bose bari abatutsi cyaravugije yuko batemagura abatutsi mu gihugu kubera abo bantu bari muri leta bakurikiza programme yande ya frode urumva rero nimuzoje kuraba ngo naka ni kubera ari umututsi iki raba icyo ariko aramarira Burundi icyo ashaka kuzobumarira niye yaba ariko akora programme ya CNDD niye aba CNDD utanze CNDD niki uzoronka umucafu fate iyo ni loi physique rero ufate ingunguru yuzuye cyangwa ifate ikivumbu cyuzuye imicungwe myiza ikomeye wongere mu mucungwe umwe uboze yose irabora uwo mucungwe uboze ntuzohinduka ngo ube mwiza iyo ni loi physique y'amahoro
yego murakoze cyane Maître Gustave wumvise Mukasi aravuga icyo bitaye incompetence darabetize aravuga ati ibyo bintu babirondera ku iki mbega wewe turiko turagana ku musozo w'ikiganiro ibyo onye bishobora kugira ingaruka izihe izo ngingo zose zishobora kugira ingaruka izihe ku gihugu
Ingaruka ni nyinshi cyane, ingaruka nuko nari nabivuze iyo umuntu mumaze kumenya yava konte yiwe ubuzima prive bwiwe ufise ingufu uri ku butegetsi ugomba kumuhohotera canke kumuremeka inkoni ishushe canke gushira umugambi mu ngiro w'ihonyabwoko biroroshe ingaruka nizo z'uko bashobora kuzohava bari mu cyapa bakabahora ubwoko bwabo uko Imana yabaremye canke bakabagiriza ibintu byinshi nk'uko muhora mubona abantu bagirizwa bakapfungwa ata bintu bigaragara bibagira uravye nk'akarorero gaheruka kuba akamara maza aho ubona umushinga mateka w'ijunja n'ijambo bavye bangegeza nino yagirizwa kamino wa ibintu yavuze amategeka mukingira akiri umushinga mateka amabanga yiwe ingaruka niyo dictature bavuga ati ntuvuge wewe ahubwo unavuze niba ari ubu bigeze mu badepite aho president de l'Assemblée nationale Gérard Ndabirabe yababuza umushikiranganje wa mbere aje kuvuga amategeko yatowe yerekeye budget 2020-2021 ingene izokoreshwa ntibabaze bakingiwe n'amategeko bakingiwe na article 55 de la constitution ntibavuge ugaruka rero niyo ni intwaro z'agahotoro zikubuza abantu kuvuga hama niyo genocide ikora kuba yindi ngaruka rero ikomeye abantu bashobora rero kuzohava babagumuka bakavuga ati reka twiyahure twikuriye intwaro na kare turapfa abacu birirwa baratoga inziga birirwa barangazwa abandi bakagenda amazima yonge ibi bintu by'ingaruka bibaye reka rero twiyahure bitaragera bigabyara ibintu akarambaraye tugasubira inyuma tugasubira mu ngwano ya guerre civile kuko na manda quand la répression devient la règle la constance devient un pouvoir heri ngaruka ni muri iyo ntumbero niko no bivuga biri mu biri mu surprise resort
urakoze cyane Omer wewe ni giki wobwira barundi cyane cyane abari ko barako ko nizi ngingo twari ko turavuga zifatwa na leta ya Varisito uno munsi wobabwira iki
nagombe mvuge yuko mu bisanzwe ikibazo kijanye n'ivyo bintu biri kubiraba by'ama byingingo zifatwa zijanye no gushira abarundi mu mice y'ubwoko yuko ari gikoresho cha politiki abarundi muri rusangi n'abantu mu bisanzwe bari babanye mu mahoro imiryango irasaba n'abageni abantu barafashanya rero icyo nosaba barundi no kwima matwi abantu bose boza babacanishamo babacha mu migwi kuko ikibazo kijanye n'ubwoko ni kibazo cyabaye fabrique na colonisation nimba rero leta y'u Burundi yifuza kubandanya ikomereza kubikorwa colonisation yakoze no kuvuga yuko ntibaratahura ikibazo kijanye no kunga abarundi no kurikurianira ku bibazo byose biba byarabaye iyo leta niyo shobora kuguma yita leta mbyeyi kandi iriko iracanisha mwo abantu bamwe bashira mu migwi abandi bashira muri iyi migwi ni jero no vuga nti abarundi no kuja hamwe bamenye yuko ari bamwe yuko ikibazo cy'ubwoko igikoresho cya politike kugira ngo abantu bafate ubutegetsi bongere babwigumize
urakoze cyane Mukasi nari kukubaza nti niki wobwira iyi leta mbyeyi mu gusozera ariko numvise umenga ibikorwa byayo uvuga uti jewe sindanabyemera cyane sinzi ko ico woyibwira cyangwa wobwira bamwe nabandi kuri izi ngingo zifatwa n'iyi leta mbyeyi
oya iyi leta no kuri national yibwira mugabo hamwe de mukiri bato kumbure mwimirije gushinga sikumbure ntanyeka mwimirije kuzoshinga leta zizokurikira kuko ireti iribishaka itabishaka izogenda nta leta iguma ubuzima bwayo bwose
yego
urumva rero bimirije kuzoshinga leta no kuri muze murinda abarundi ikintu cy'amacakubiri kino cy'amacakubiri ni mabi cyane racism nimbi na cyane cyane ubuhari cyiza gwifatanya n'abandi ku isi bose bariko bagwanya amacakubiri ibyo muri etazini n'ahandi ariko nitumishiremo ububi gito burengeye kuko nta kamaro ko kuvuga ibi bintu byo kwigisha ikarata kubwira ngo umuntu n'umuhutu n'umututsi mu by'ukuri ubumubwiye ubu hariho dutishavu kuba bitwa ba Kenny Claude cyangwa ba Brizeri mu by'ukuri bijya bavuga niyo lo contenu ubuze umuntu ngo n'umuhutu n'umututsi ubuze bijya bwe jeri na bajya abana ba Kenny Claude bavuga nico gituma umuntu ushaka gushingira ubutegetsi cyangwa akazi ka leta cyangwa ibindi byose mu gihugu bintu byitwa abahutu n'abatutsi buri ku ushimangira umwari betemesha mugabe ibyo nuko umwe abibona ni nako ndakubwira ko abahutu ari bo beza ni ujya kurikira icyo bita le supremaciste b'abahutu hari baravuga ngo ubushakashatsi natwe turagira ubushakashatsi ariko ibyo bita PPS ni puissance pureté na supremacy de la race hutu abandi bakubwira bijya bazobazanye ngo abatutsi niki abahutu bagacaho kubwira abatutsi ni betemesha abatutsi bagacaho kubwira ko abahutu ari betemesha n'ibi kibe n'ibyo n'ibyo identification y'ihutu tutsi ni kivuga nta kindi sino ubiye mu ishuri no kuri amplis amuviga cyo ntawuzo kugira ngo yabimenye kubera umuntu cyangwa ari umututsi gutwara neza gushika ubu hari akantu twabona tuvugana muri pronavido gaterega yemwe mu ngwanza abahutu arago none ko umuhutu wese aje atwara nabi sinzi wavuze ati abahutu ni mutekereze ati abatutsi ntacyo tubariye urumva no kuri mu buri turamaze kubona intwara zose uko zimeze dictature hari umugenzi twari kumwe jo bundi avuga ati erega nti dictature ntijanye ntacipfana nubwo dictature ku isi yose handi no mu Burundi bariho ubu rero turi biradu nituremera kwemera kubera biri wacu waratwuzuriye ko mugabo hari abantu batiyumvira ngo dictature je le mouvement génocide rubiri mu Burundi reka tuyirukane kujya bayirukanye mudagi kujya birukanye esclavage kujya bayirukanye muri Afrika y'Isi bayirukanye mu Rwanda hanyuma sentare mpuzamakungu isase cyo nashakubwereza ko sinzi ko uvuga Gustave yokidusigurira neza genocide yabaye severe nta kibiraba ko na gitonyi sentare kuri supreme nta kibiraba ko na gitonyi ni competence internationale
urakoze cyane
ubahuke yego ni abahatwe ni wacu ari mu nzo mugi murira n'ukuri yarusha kumbura cyangwa ahandi bazomupfunge n'intashika y'inzo mbunge kirakadora mugabo ibi bintu nta kubivanga nabivanze ubu abandi bazobivangura bazokurikira tuzoba twataye umwanya gusa
murakoze cyane yego murakoze cyane Maître Gustave ikiganiro turakirangije nagomba ntuniganwe ijambo nimba hari icyo wotekera hamwe n'abandi mu majambo make kugira ngo urabona ikiganiro cyabaye kirekire hama duhebe dusozere
ego arsene murakoze hari ijambo rikomeye mukazi avuze ati iyo genocide yamaze kuba prouvé par les nations unies kuko niho bica ati ibyo bya severe n'ibyo bya cour supreme ntacho biba bisigura nagira ndamushimira ahubwo n'umujirista komeye n'umujirista international atabizi par pragmatism nuko nyene biri genocide yamaze kuba bakayiprouva acha haba creation ya tribunal penal international ya bito baraja aba instituted dans un autre pays atariyo hagacha haba nico bita la composition des juges internationaux nommés par le secrétaire général des nations unies comme proposition yabandi rero erivye vuze n'ivyo twe byari byarabaye biraba prouvé nico no hereza ko nshimikiye ku mategeko ama nka hereza uko mwabwiye abandi bwira barundi ko batokwiherura boguma bafatanye mu nda izuba rizokwaka ni heshi byagiye biraba gutya uko kwiwacu ariko biratinda birahera imana iratindira fasha abayo ntibibagira nabo bagume bafatanye mu nda ntibihebure bazotsinda bikure umugozi kwizosi kandi ku buryo batazokwibuka n'ivyabaye nibyo no vuga rero yuko boguma n'uwo mutima w'ugufatana mu nda nk'uko bamye nje bagira iby'amacako biri nk'uko biriko biraba babirengere babirute babone ko atakamaro bifise kandi ababikura baba bafite intumbero zabo za politike zo kugira basunyira inda zabo atakindi
murakoze cyane ni kuri ayo majambo meza cyane y'umwizero ya Maître Gustave dusozereho kino kiganiro ariko cyane dusaba imbabazi mwebwe mwatwumvirije kubera ikiganiro cyabaye kirekire umwanya wabaye munini dusaba imbabazi mbere n'abatumire bacu tunabashimira cyane Charles Mukasi turagushimiye cyane ko witavye ubutumire bwa Radio Gicaniro
ndabashimiye namwe mugira amahoro
murakoze cyane Maître Gustave Niyonzima namwe turabakengurukiye cyane ko mwaduhaye umwanya muri radio y'Igicaniro
turabakengurukiye namwe ko mwashoboye kudutumira imana ibahezagire
murakoze cyane namwe bahezagire turashimiye cyane Naomi Nzoyisaba Ome nawe turabakengurukiye cyane ku byo mwasangije abarundi bene wacu nabayiko batwumviza twese
nanje ndabakengurukiye kubona mwampaye ijambo kuko hari abarundi benshi bifuza kugira ico bashikirije mugaba taronka babavugira murakoze
murakoze cyane ibyo biri mu myitwariko cyane ya radio igicaniro ijambo ni rya radio igicaniro ni yabo reka mbere tunashimire mbere abaduterera ivyumviro bari muri abo bomera ariko aravuga baciye ku mihora yacu ya radio igicaniro tubashimire cyane kandi tubabwira ko ibyiyumviro byanyu tubishima cyane shimire cyane Chantal Niragira yamfayije mu buhinga bw'ibyuma Arsene Bitabuzi nabashikije kino higaniro ndabashimiye ndanabike banuye ndabaha isango y'higaniro nk'iki ku munsi wa mbere kuva isaha imwe gushika isaha 3 z'ijoro ku masaha y'Ubujumbura na Gahwana
umviriza kare ku mutima ndakabwiye akare ku mutima n'higaniro cha radio igicaniro Mukari ku mutima barundi baraserwa kababakiye baraterera bakaganira bahana ijambo mu ntumbero y'uko Burundi bwo kogorora bugasubira kwihijambo mu makungu amahoro n'amahonda agasasagara mu Burundi bwa nyaburu